wamukela emsakazweni westudio 7 ngomgqibelo mhlaka 22 kunhlangula 2024 ngugibbs dube endabeni zethu lamhlanje
uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe ekhuluma ngelinye ilizwe and then wafaka futhi le-amerika phakathi ama-statements lawana akekho right in a way
kulabantu abathi lenze kahle elezambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa esadic le-african union kulandela ukuchothozwa kwakhe elezambia
silokuhlangana lencingo zenyoni izebe zifakele izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendeli konke lokhuyana siyakhipha
kulabesifazana abalwisana lokubulawa mahlayana kwinyamazana zasendle namhla sixoxa lembongi elodumo obert dube ngenhlelo aziqhuba emaphandleni zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulabanye abathi lenze kahle elezambia eseliphanyeke udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwinhlanganiso ye-Southern African Development Community le-African Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli wakwelerussia ngobudlelwane belizwe leli lelemelika bathi uMnangagwa uwatshela umnumzana Vladimir Putin ukuba elemelika lisekela elezambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe wesaba umnyama ongelampisi intatheli zindaba yakwelezambia umnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba elezambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa
uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe ekhuluma ngelinye ilizwe and then wafaka futhi le-amerika phakathi ama-statements lawana akekho right in a way ngoba bona nje babebone ngani indaba le private it will not be known but unfortunately amazwi kaMnangagwa la aphumile nje kuthiwa kuphumile evideo
uMhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso ye-sadic le-au kunganceda amazwe omabili alobudlelwano abaziwayo
indaba leyi yakwanisa ukulungiseka ngoba izimbabwe lezambia i-relationship ngiyakudala le it's an old relationship which goes even before singakabi le-independence so I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo oyintatheli zindaba esebenza kweZambia, uMnumzana Vusi Moses Phile Sibanda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Uqhakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane okuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngomfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye kungaba nje ive ungakhangela ukuthi ukudla konke nje mina ngiphila lapha eZambia akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kithi ngoba vele ngabantu abaphila ngendlela lathi esiphila ngayo inkulumo le lathi ayisiphathanga kuhle sibili so sikhangelela ukuthi baza khulumisana iSADC le AU ingenele lapho kweneliseka khona bazama ukuthi bababonise bakulungisise lokhu kungaphambanise kokudlula lapho
lokhu kusekelwa nguMnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo
president wase Zambia ucorrect ukuthi aye raise leyo issue ku SADC because iqol okufanele bakwenze yona iplatform available ku Might of States ase Southern Africa kulabo troika on defense and stuff like that upresident wase Zimbabwe waphambanisa nalokho esikuthi diplomacy ukuthi ayekhuluma ngelinye ilizwe kwelinye ngesintu sidilunyeyo
kodwa umnumzana Guta Msaka okubandla lezano PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulisana phakathi kwamazwe la lelemelika
as long as kulabo HH le Zanu PF akula budlelwane obuya phambili kodwa ungaba le HH ne opposition eZimbabwe wo Triple C banibani baba lobudlelwano thila sidlelana le PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangazwe ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu silabo abaningi abeZambia abafunda abatrain abaningi lapha eZimbabwe okumele umuntu akukhayele ukuthi nxa ungumongameli welizwe ukhayele esithi ngesingizi ngama-interest ama-citizens akho first so ubaba uMnangagwa ukhangela i-security yelizwe akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunda eZambia umakhelwane engakhangela ukubana usesenza into engakompromise i-security yelizwe lethu umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe
elemelika lithi lisekela amazwe atshiyeneyo ukuzekazi le-afrika ukugoqela elezimbabwe wezemaphandleni kulabesifazana ewange abazinikele ukulisana labazingela inyamazana zasendle mahlayana abafundele umsebenzi lo bayingxenye yebutho leZimbabwe elivikela inyamazana ezijiyeneyo kubika uNokuthaba Dlamini.
Abesifazane laba abayisichiyagalombili emaphandleni ngaphansi kwenduna uNelukhoba Dingani eWange sebephiwe izicoco zolwazi kulandela ukufundela kwabo ukuba libutho lezemvelo emngceleni weWange National Park. Leli butho elizibiza ngokuthi ivusile anti-poaching unit liqhuba umsebenzi lo ngaphansi kwenhlanganiso yezokuvikelwa kwamaganyana ePainted Dog Conservation. Umholi walo unkosikazi Belinda Ncube uthi wakhwabitha lomsebenzi eku-Grade 6 lapho ethekelela kulenhlanganiso bezofundiswa ngokubaluleka kwezemvelo.
Silokuhlangana lencingo zenyoni izebe sifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhana siyakhipha kulencingo size enkulu eyabe ngenyamazana inyathi impala omvundla konke siyakhipha.
UManxube uthi phezu kokususa emijibila badobha njalo ukudla okuyitshefu okufakwa ngabazingela beseba ngokubulala okufana lenyathi impala izikhwehle kanye lamathendele kade kubulale lendlovu. Kodwa uthi loba kunjalo bakhona abangasabafuniyo kulesi sigaba ngomsebenzi abawenzayo.
Uyahlangana labanye amaphotsha abaye bethwele izikhali ezokuthi kunzima ukuthi libabambe. Ende kuyabe kunzima. Kulezinye ingozi ezikhona kodwa hayi siyaqhubeka ngomsebenzi wethu siyawuthanda ngoba sifuna ukuthi i-generation ebuyayo ingatholi izinyamazana seziphelile.
Isikhulumeli se-Painted Dog Conservation uMnumzana Ronnie Sibanda uthi ivusile isungulwe kuvike phelileyo lokhu kuyikuphathisa abesifazane.
Kuyinto sibili esithakazelelayo lati kakhulu ukuthi sikwanise ukunika leli thuba kubomama. And so far umsebenzi abawenzayo uyancomeka kakhulu.
UMnumzana Enoch Zulu onguye ohola ibutho le-anti-poaching kunhlanganiso le uthi laba baqeqetshiswe kulandela ukugqiba kwabo izifundo ze-Rangers course kanye njalo labanye abafika phose amachumi amabili abesilisa labo asebebophe ijambo bangena igusu.
Amantombazana bebangabantu esibakhangelela phansi ukuthi abangakwanisi ukwenza okwenziwa ngamajaha. Yikho sithelathi hhayi asikuguqule lokhu ngoba amantombazana lawo siyafanana nje abafana lamankazana bayafanana kula mehluko omkhulu. So sibe le team yamantombazana sifuna ukuyibona ukuthi iyayenza yini okwenziwa ngamajaha.
Ngokutsho kukaZulu iningi labazingela ngokungekho emthethweni ngezinye zezakhamizi.
Ungakhangela amaRanger ethu wonke aqatshiwe amaningi ngabalocals ngabantu abavele ezakhamizini khonapho emakhaya aseduzaneni khonapho. So yibenefit enkulu kakhulu ngoba iyabatholisa imisebenzi.
Laba abasuka bebanjwe basiwa emthethwandaba lapho abagwetshwa ngokwehlukeneyo kusiya ngesisindo secala. I-Painted Dog Conservation eyasungulwa ngomnyaka ka-2001 ithi ukuthungatha lokhu sekuphathise ukwengeza inani lenyamazana zendle ikakhulu amaganyana lezinanakazana ebezivame ukubanjwa emijibila. Ngencingo lezi abazidobhayo babumba ngazo inyamazana zendle ehlangothini lwe-Iganyana Arts and Craft zithengiswe ukuze kwengezwe isikhwama sebutho. Inkangelelo ikwandisa leli qembu labesifazane eminyakeni ezayo ukuze isilisa lazo sibe sodwa kolunye uhlangothi. Ngimele iStudio 7 ngisemabale nginguNokuthaba Dlamini.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Nangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Abezindaba abeReuters wabika ukuba kulabantu abedlula amajumi amane 42 babulewe libutho lakwele Israel namhla eGaza lapho elilwisana khona leHamas. Abezindaba laba babika njalo ukuba obephethe uhlangothi olubona ngabokhonzayo uzemiswe umsebenzi kulandela ukubhubha kwezizalwane zakwele Tunisia eSaudi Arabia ezibulewe yikutshisa kwelanga. Kulabadabuka emazweni atshiyeneyo ababulewe ngikutshisa lokhu endaweni yokuthakazelela umdali. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga omela iHarare edale lephalamende kusilinganiso sabesifazana. Sicubungula udaba lwamalunga ebandla le-CCC wona athi achaywa njalo ahlukuluzwa ngamapholisa aze abotshwe ngesonto edluleyo. Phakathi kwabo kulabe sifazana.
Lokho kwenzakeleyo kuyadanisa kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi umthetho eZimbabwe uyanika umuntu ilungelo lokuthi lokho esithi freedom of association. So khathesi nxa sikhangela omama laba bebe-attende umhlangano and wesofa umhlangano wangkhona ubuku-private residence endlini yomuntu kwabuthimba. Usizwisa ubuhlungu ngoba nxa ukhangela ubabona ubona abanye baqamuka inyawo abakwanisi ukuhamba ngabantu ababhajuliweyo abanye banamanxebanxeba batshaywa ngembo. So nxa uzibuza ukuthi isizwe esitshaya umuntu ongumama ngalolu hlobo yisizwe esinjani and ikakhulu kusephulwa amalungelo abomama bona labo labanye abantu abatshayiweyo ngoba nxa sikhangela uzabona ukuthi abantu laba bebezihlalele endlini bezenzela umhlangano. So umsibuzo ukuthi icala abalibuleyo ukuze ukuthi amapholisa ababambe ngesihluko esinjalo yisilo and ungakhayela ayisuk ukuthi ngabantwana abancane ngabomama abadala labanye abalelisane khona lapho estoyisen. So sikusizwisa ubuhlungu kakhulu nxa kusephula amalungelo abomama.
Sike saxoxa lamanye amalunga ebandla lezanu p f lapha wona athi umhlangano we-SADC ususondele yikho ke abantu laba bengabe bekwenzela lokhu ukuthi ilizwe likhanye ngani alimanga kuhle kulodlakela njalo abanye bengabe bezenzisa laba bathi balimele. Ungathini ngalokho? Kuyakwenzakala yini?
Imfanekiso ikhona and lama videos akhona abantu bechaywa behamba beguqile bese kubona konke lokhu itotsha yona le. So nxa besithi into leyi ifremiwe iyariframe nje kulomuntu umuntu ezicamule unyawo ngithemba libonile omunye usisi oqamuke unyawo ongakwanisi uhamba nxa ezama ukunyathela uzokuhlu umze esprima. So kunomuntu angazilimaza ngaleyo ndlela ukuzoportray ukuthi akumanga kuhleli izweni. Ngaku amalungelo abantu esephulwa kumele kuhlale phansi kubona ukuthi inkinga ingapi and ungakhangela even e-parliament omunye u-MP owethu owebandla u-honorable Jikomo owebudiriri uzamile ukuyikhuluma indaba yona leyo ukuthi hayi siyazi ukuthi indaba le isemthethwa ndaba kodwa thina lapha esiconcerned ngakho yindlela abantu laba ababanjwe ngayo abathotshwe ngayo abatshaywe ngayo bazwise ubuhlungu balimele basenkantolweni. Njengohulumende njengephalamende umlando wamapholisa kumele benzeni entweni enjalo. So into yangikhona vele ihle yavalwa la ngu-speaker wepalamende ukuthi hhayi asingeke sadiscuss into
like lakubona yini eminyakeni edluleyo njalo libona kusasa injani ukuthi kuzaze kuphethe ngayo.
Yinto eyaqala kudala lingakhangela even sisathola uzibuse omama babebandlulula kakhulu betshaywa besenzani kuthe even after independence sikubonile sikufonye MDC same story ungabona kwamanye ama-videos omama ababehlaliswa phezu kwembawula betshiswa izibhonu lezi betshaywa belala phansi. Liyakhumbula njalo likomnye umnyaka uTudy Stevenson umuntu ongumama ngendlela atshaywa ngayo waza wephuka isandla. So and ukhangele lo lokufa kwabo-Mo Blessing and ukhangele even like isikhathi sese-election ukuthi omama bebebanjwa inkunzi betshaywa kuzwisa ubuhlungu njengami njengomuntu ongumama kunje. So ugcine usesama ukuhlala elizweni lalakini where you are supposed to be enjoying ama-freedoms akho naku-constitution.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga Tenga omela iHarare edalele iParliament kusilinganiso sabesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. ilanga ungadinwa lakusasa soku isikhathi sikaZulu akeleza ukuthi siliphatheleni namhlanje
kusigaba liphuma le ndaba lithona le ndaba namhlanje ke sixoxa lembongiyo lodumo umnumzana Obed Dube uzibiza ngokuthi African Poet Dube siyawamukela uhlelo
ngiyabonga kakhulu kwamukelwa salibonani lonke balaleli emagumbini nani mane omhlaba ngingakhohlwa ngilala umsakazi ngithemba liphilile lonke lama engiyadodoba ngitshe
yes yakwazi ukuthi uyimbongi njalo uyahamba emcimbini etshiyeneyo njalo yicomedian konke lokhu nxa sikuhlanganisa kodwa kulo hlelo lwakho lwabogogo akusitshele ngamfitshane ngalo
angithandi ukusebenzisa ukuthi ogogo baziintombi zami namankazana ami ngiyahambela abantu asebekhulile ngifike kibo ngigwejise labo ngixoxe labo esintwini kuyazile ukuthi uyebona umuntu omdala ungaphathanga lutho bese ngibaphathela khwabalakho mhlawumbe ukuthi badlulise umqando sengile sikhathi ngikwenza njalo into engifisa ukuthi ngiyenze zonke izikhathi zami ngisaphile emhlabeni ngaphandle kwalokho kulensuku ngihamba lasezikolweni njalo nginika abantwana istationary amapheni amapenseli abangamantombazana ngibanika ama-sanitary pads
ye nxa sikhangela-ke kwini okwakwenza ukuthi ube
ekukhuleni kwami ngakhula ngingumuntu oswelayo ngoba ngakhula emzini ompofu ngokugcinwa ngumama ngelabazali ngiyakwazi ukuthi mina ngisafunda esikole lami ngangike ngihlale phosa inyanga yonke ngelapheni uzuye hlakula emzini kumbe ufotshwele imiqubo emzini ukwenze lokho ngase ngicabanga ukuthi abantwana bakathesi mhlawumbe abaningingelabo abakhula njengami kungakwenza ukuthi kube lo mthelo ukuthi abanye abantwana bacile befeyila ngabazorepresenta esibabona ezikolo kumele sibancedise njalo kuthi abangamankazana futhi uma befikele isikhathi semvelo nxa engela amaphetsi ahlale mhlawumbe isuku ezine ezinhlalo ukuthi azabe azahlanzeka phinde abuyele esikolo uma kumenza inyanga yonke ngethemu yabe love phose amaviki amathathu ngomnyaka inyanga lengxenye ngibona kulo mthela ebantwaneni ekufeyileni ngasesithi ake ngizame lami kwengikutholayo ngihlephuna okuncane ngiphinde ngiye ebantwaneni ezalukwazi ningithanda ukuthi ezalukwazi zile mbali engabhalwanga ezingwalweni esazifunda esikolweni ezilayo ngemkhuba lamasiko kwakithi abantu abaningi bakholwa ukuthi abantu abadala bayaloya bayabenyanya abanye bayababalekela lesenke ngasika kibo abanye ufica ukuthi ula abantwana ulabazulu kodwa abafuna ukumbona bathi uyaloya kuningi esengikufunde kulabana abantu engangingakwazi lami ngisazenza isihlakaniphi ngisababalekela loko banceda sengikwenza khona kuyabasiza ukuthi babekwazi ukuthi bayingxenye yethu bayathandwa uma bephila bangumthunzi basinika isithunzi ngake mbona nxa ngifake isithombe ngilabo enkundla ezokuxhumana abantu baningi kubajabulisa lokho ba bayakwazi ukuthi umuntu omdala uyisithunzi emzini kodwa abalahlekileyo bathi ngabathakathi ngabantu abadala abakhuluma intshosi beziningi kodwa ke mina ngokwami kwesengikufunde kibo ngithole ulwazi engangingasoze ngafanaluthola aluba ngabe ngangingqenqa ngibabalekela
nxa ufisa ukuthi abantu bekusekele kwinhlelo zakho lezo kumele benzeni
bakhona abanye asebeke bangisekela kakhulu sibili ngithatha ukubabonga bangaxhumana lami kuwhatsapp yami abalakho kuyasiza ngabe ngamayunifomu izicathulo nalo kwesikolo amaphetsi entombini zami ngibathekela ukudla lezigqoko njengamathenisi khathesi kuyaqanda lezingubo olani noma yini afisa ukuthi asize ngakho kumbe afake isandla akuswele umsebenzi baningi abantu abadinga lezo zinto kungabasiza kakhulu
cela inombolo yakho uyiphinde futhi
inombolo zami zeWhatsApp zithi +263 713 6972 +263 712 336 972 kumbe baya ku Facebook page yami ebhalwe Obed Dube the African Poet sikhona lapha inamba zami kumbe ungangi inboxa njalo uxoxe noma kungakanani kuyalwenza utshintsho akukho okuncane akukho okukhulu ingqe uphe ngenhliziyo yakho yonke kuyalwenza utshintsho ebantwini
ye leke imbongi elodumo Obed Dube khona ngale-ke ewange sibonge kakhulu Dube ungadinwa kusasa kwakho
yes ke sizwe ukuthi abantu ke bathini khonapha-ke kufacebook yethu ye-vo indebele ake sizwe ukuthi bathini ye siyabona-ke besike sathumela kini lapha-ke ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa semangalelwe e-sadic le-african union ngele-zambia sizwe-ke ukuthi bathini ubim mdawini sibanda uthi vele waphambanisa kakhulu ukuthi efike ekhulume kubi nge-zambia kuputin iZambia yadlala indima enkulu kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yiyo yanceda phela ukuthi sibe lozibuse sikhuluma nje ibandla leZANU-PF liyabusa ngenxa yakwele Zambia so ke lokho kwenziwe ngumongameli kubi kakhulu asifisa ukuthi akuphinde futhi sibona zani lapho aphambanisa khona yikuthi kala bacebisi abakhona singazikona pho ke mdawini siyakuzwa kakhulu dumalihle manzini la ubhali lapha uthi ke kanti umongameli wethu kananzelela ukuthi lanxa ke kuphoxana labantu bezambia kungani kweba khona ongani kuyahlupha so ke abekwazi ukuthi abantu bamhlophe bayadlelana kuhle lathi abansundu kumele sidlelane kuhle so angavele khulume kubi ngabanye abantu abamsundu kuyamane ukuthi kulungiswe khonokho so khonokho ke ukuthi adlelane noPutin egcine ethethisa ele Melika sibona zana sonto eqondileyo kuzoboya uCarolina Sibanda uthi heyi lapho umuntu omdala watsha iganga noma kuthiwani Thando Ndlovu la uyatsho ukuthi heyi bantu kambe kwasekutheni umongameli sethula udaba olunje vele ndamoyo uthi isintu siyala bakithi ukuthi kukhulunywa khonokho kungani kunjalo kuzobuya ke uVictor Thebe uthi vele udume ngani umongameli Mnangagwa singazi okuningi khonokho lathi siyamangala ukuthi kambe kwasekutheni kumuntu omdala Kitso la uyabhala lapho ukuthi Mnangagwa kayenzi kuhle kuzobuya abanye esiza ukuthi wathini Mthokozisi Ndlovu uthi hayi phela lingakhohlwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli welizwe lakwele Zimbabwe so singakhohlwi khonokho njalo singazikhohlisi ngokunye okuningi Udube Ndaba uthi ya umdala lapha uxabanisa abantu heyi kuyahlupha konke lokhu kuzobuya ke uThabani Nkomo uthi nxa kungakhitshwanga ibandla leZANU PF embusweni akula nto ezahamba kuhle ye laba-ke ngabantu abasithumele imilayezo yabo khonapho kustudio 7 ukhasi leviyo indebeli thina lapha asikasandla lokuthi bethulani bazethulela-ke abakhuphisayo ye kunjalo siyabonga kakhulu singakehlukanisike sikhangele ezinye zenhloko zendaba besilazo lomhlanje kulabantu abathi lenze kahle le Zambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa esadic le-African Union kulandela ukuchothoza kwakhe ele Zambia siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalisa emoyeni ngenjabulo ngomthembo sithembayo ogibs dube lilale